kaini akamana o kahi mapuna leo ua lawe ia I ka make make. Aia hiki